I can read exactly what you want it to. When Stone Age men were chatting, simply writing words.
Now if they'd heard this word, they might have used it once or twice.
That's right, I'm sure Egyptian pharaohs would have grasped it in a jiffy. Then every single pyramid would bear this hieroglyph.
Da 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 da